Iyi ni radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nshuti banywanyi mwabonye bucya, muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese, ibiganiro byacu turabihera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mbere yo kubageza ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki. Duhere mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyize ku mugaragaro amatsinda ane y'abantu ahanganye nabo n'igituma Abarundi ari abantu bagoye kuyobora. Yatunze n'urutoki bamwe mu Barundi batuma lisansi itagera mu gihugu ku rugero baba bisabyeho. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Yves Ndayishimiye.
Ku munsi ugira kabiri w'igikorane ciswe gushimira Imana ku myaka ine Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kiriko kirabera Inyabihanga mu ntara ya Mwaro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye guhanura indongozi ku byerekeye ubutunzi. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu gihe Leta y'u Burundi ikora utwigoro kugira ngo ntihagire ibidandazwa bya nkenerwa bibura mu gihugu, haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka byinshi badakoze, babuze ibidandazwa harimo ibitoro ko bitokwinjira babeshe ko intwaro igomba ikombogwe. Yagize ati bidandazwa bya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu mu Burundi. Ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu ugashira imbere inyungu zawe. President Ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu zibesha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa bya nkenerwa mu gihugu.
Jewe ntabwo bikwara ibihanga bandagije mwebwe nyene nabonye ibintu byinshi mu gicambere nabonye ni uko Barundi biyorobeka. Barundi turiyorobeka, ibyo tuvuga sibyo dukora. Niyumvira none twokora iki kugira ngo tuve muri ubwo bwiyorobetse.
Avuga kandi ko mu byamaze kwibonera muri iyo myaka ine n'Abarundi bigira intore mu maso yiwe, ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye anavuga kandi ko amaze gutahura ko Abarundi bashaka kujya batarushe. Yatanze akarorero ku Barundi bamwe bamwe baja ku masoko ataco bashoye bagategera abashoye ibyo babiri yakuya bakabarahira ko ico bazanye batakidandaza. Aho yatanze akarorero ku borozi b'inka n'abazigu resha mu masoko batuma ibintu bizimba ku isoko.
Hari abaci bagira ubundi bwenge narabonye nabo nyene, aho hari umugabo atondana inkoni ku isoko ashoye inka atazi iyo yororewe. Wewe woroye inka warushe uyahirira ubwize ngo urashoye akakwagira kushika mu isoko ngo nije shora inka yayigurisha ibihumbi 600 bakagukubita ibihumbi 400 agatwara ibihumbi 400.
Umukuru w'igihugu yerekanye ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari indongozi zishyira imbere inyungu zabo zishibagira iz'igihugu. Aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugonga igihugu bakoresheje ikinyoma. Avuga ko bamwe bakoreshwa n'abanki igihugu bashaka ko mu Burundi hatera kugarariza ubutegetsi.
Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuza mu gitoro i Burundi agira habikumbeta akagenda kabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro. Umurundi akandiketa ati nawe muza ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukiga butoriha ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu ubwato batanguye kuvoma mu gitoro akandiketa ati kurako ubwo bwato i Burundi no byarabaye.
Yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mva makungu aje kuzana ibitoro, baca baja hamwe bamuha ayo yocungutse ko kugira ngo areke kuja kukizana. Patiri Nizigimana Daniel nawe yashikirije uturanga tune Abarundi bategerezwa gukurikiza kugira ngo Burundi butere imbere. Muri ibyo harimo kuzigama hagateka k'umukenyezi kugira ngo ntatakaze iteka ryo kwibaruka hakaguma ari nkingi y'ubuzima. Hari n'icyo asaba indongozi.
Ni ukubaha ubuzima. Ubuzima ni katihabwa, ni ingabire y'agakura. Ari cyo gituma n'ibyo bitwara biraho amategeko yo kurinda bitovugwa mu gihugu cyacu tukabinginze. Kandi kubera twashyize Imana imbere nta nkeka yuko tuzokingira ayo mabi ntaheze ngo adushikire
washikira igihugu cyacu.
Patiri Danieli avuga kandi kwa gateka kabubakanye gakwiye gukingirwa kugira ngo nibibondo byabo bikingigwe. Uwo mukozi w'Imana akaba yateye akamo indongozi kwamirira kure ibyiyumviro biriko birakwiragizwa ku isi byemera ko abahuje ibitsina habashobora kubana canke abantu bakabana batemera ko umukenyezi azokwibaruka. Ibyo byiyumviro nibihuye n'umugambi w'Imana, ariko kandi uwo mupatiri akaba yasabye abarundi kuko byara b'imiryango n'igihugu bashobora kurera.
Thierry Ndayishimiye harakoze kuri iyi nkuru hijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ku isi yose wabaye ejo bundi kwa kane, komite ikurikirana ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda yakoze ikiganiro ku munsi nyirizina yibutsa umuryango mpuzamahanga muri rusange, by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu byakiriza impunzi ko bafite inshingano zo kurinda impunzi no kurushaho kuzigenera ubutabazi zikenera. Bwana Chondo Gervais, umwe mu bagize iyi komite uri hano muri Amerika wayoboye icyo kiganiro, yarayavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe atangira amubwira impamvu bakoze icyo kiganiro.
Uwo munsi twawizihije tuteganya ikiganiro mbwirwaruhame gisobanura ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda muri rusange. Mbese nubwo abantu bavuga ngo amahoro yaraje, twagaragaza yuko izo mpunzi zidakwiye kuba zakwibagirana.
Mu Rwanda bavuga ko muri iyi myaka 30 ishize ikibazo cy'ubuhunzi cyashize nta munyarwanda ugihunga. Kuki mukunda kugarura iki kibazo cy'ubuhunzi? Icyo musaba ni iki?
Hari Perezida Paul Kagame ejo mundi mu kiganiro yatanze yavuze ko nta munyarwanda y'umunyarwanda kiri muri Kongo, ko abanyarwanda bose batashye ababayo ari abafite ingengabitekerezo ya genocide, ariko kuri nuko impunzi muri Kongo zihari. Nanone muri uwo mujyo ejo bundi numvise nyakubahwa Kardinali Kambanda arikiyepiskopi wa Kigali avugira ahantu imusha ko muri imyaka 30 nta muntu n'umwe ugihunga, nta muntu witwa, nta muntu usenyerwa, nta muntu ubundabunda. Ibyo bintu niba yaracitswe, niba byaragenze bite, ariko byashengabaje imitima y'abanyarwanda bose bazi ukuri kubera muri kiriya gihugu kandi babibona buri munsi. Naba rero ahubwo wenda mara ubona hano akanya kuvuga kumubwira ati nyamuneka nyakuba Kardinali, niba waranyiriye ukwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda, n'ubundi urakwegera Kiliziya Gatolika iramuye kubonamo umuyobozi wayo, hanyuma ukavuga amagambo nk'ayo ngo wagira ngo n'agashinyaguro. Nagira ngo rero noneho nkubwire ko kuri kiriya kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, Leta y'u Rwanda guhera mu myaka ya 2010 yatangiye kugenda yotsa igitutu umuryango w'abibumbye bicishije kuri HCR ryo rirashami rishinzwe ibibazo by'impunzi, kugira ngo bahagarike ubuhunzi ku kibuga kubiba ku banyarwanda bati igihugu cyazanye cyabonye amahoro, abantu bagomba gutaha, nta mpunzi y'umunyarwanda ikwiriye kuba hanze. Bashyizemo umwete hanyuma baza no gufata icyemezo cyo kugira ngo ubuhunzi bw'abanyarwanda buhagarikwe binyuze mu byo bita kure close de cessation guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2013. Ntabwo byakunze kuko iyi komite yacu yagiyeho mu kwezi kwa kane muri uwo mwaka wa 2013 igerageza gusobanura ko ibibazo bikiri byose. Ntibyakunze, byamaze icyo kore imyaka ine, noneho muti urambye w'ikibazo cy'abanyarwanda hajemo ibisubizo bine. Icya mbere ni uko bavugaga yuko abanyarwanda izo mpunzi zishobora gutaha ku bushake. Ikindi bateganyaga ni uko bakora ibyo bita integration lokale, ni ukuvuga ko mu bihugu bahungiyemo bashobora kubaha ubwenegihugu cyangwa se bakababemerera gutura muri ibyo buryo muri ibyo bihugu ku buryo buhoraho. Ikindi cyabakurikiragaho nibyo bise exemption, nabyita gusonerwa, kuba impunzi zitabashije gutaha mu bushake cyangwa se ngo zibe zababona amacumbi aramye muri icyo gihugu, ko noneho bazirica bazihananura zakugeza zikagira sitati y'ubuhunzi. Ikindi badakunze kuvuga kandi nacyo cy'umuntu ukomeye ni uko izo mpunzi bazivana mu bihugu wenda byahungiyemo, tuvuge nko muri Afurika, bakazijyana mu bihugu by'i Burayi, haba muri Amerika, muri Canada, muri biriya bihugu bya za Norvege, bya Holandi cyangwa se no muri Australia.
Tondo, wakomeje kuvuga wumvikanisha ko ikibazo cy'impunzi ari ikibazo gikomeye, nyamara umuryango mpuzamahanga na HCR ubwo ni ishami ryabo rishinzwe impunzi iyo bivuga ibibazo byugarije impunzi ntabwo tujya twumva bavuga impunzi z'abanyarwanda ubwo nukubera iki
nicyo kibazo gikomeye cyane ni kibazo gikomeye cyane kandi ni nacyo yondakiza gituma bitazigera birangira natangiye nkubwira yuko HCR yashyizweho igitutu na leta y'u Rwanda muri myaka ya 2010 bababwira ati nimuvuge yuko dufite umutekano hano ko nta kibazo rwose impunzi zigomba mugomba guca ubuhunzi impunzi zigataha babokeje icyo gitutu impunzi nazo aho ziri zikavuga ziti ibyo ba leta y'u Rwanda babwira ntabwo ari byo ni amareshya mugeni ariko ukuri ni uku nguku nta burenganzira bwa muntu bwubahirizwa hariya yewe no mu minsi yashize bagatanga urugero bati nimurebe nk'impunzi za kiziba uko zayifashwe n'impunzi z'abanyekongo zabonaga zifashwe nabi zikavuga ziti nimutureke tuva ahangaha n'ibishaka n'udushaka dutahe tujya iwacu tukanavuga duti uzumva vraiment umutekano utagoramiye nyamuneka niba ubasha gutaha ukabona ntacyo bigutwara ntacyo bigutwara bifite abazakurinda uzatahe ariko abo bantu batinya gutaha n'impamvu zigaragara zumvikana
Tim Ishimwe harakoze kuri inkuru. Nshuti zacu mukomeje gutega amatwi radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yijeje abaturage ku gihugu kigiye gutera imbere nubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura ry'amadovizi lisansi na mazutu hirya no hino mu gihugu yabivugiye inyabihanga mu ntara ya Mwaro mu ijambo ryo gutangiza amasengesho yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatunga Imana
Izo ni zamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'imisine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro ku myaka ine amaze arongoye Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya Bibiliya yakoresheje imvugo ifobetse agereranya u Burundi n'igihugu cya Isirayeli nayo ibihe Burundi burimwo nico kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikira igihugu cyabo cy'amata n'ubuki umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mva makungu gikwega ubukene bw'ibitoro ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyenda muvano yo kugarariza ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda
murabambariza bavuga yuko uno munsi nakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe usigaye umengo nukwitoraguza ngo baronke imbuto kugaragaza
abavuga ko batakironka amahera mva makungu n'igitoro Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati
hari abavuga ngo barabuza amahera mva makungu mbege jo ahetse ayo bari bafise bayakura hehe hari wahatibiye ngo tumusabe ahagomorore hafi kodomba nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe twatorere akajisho hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamo
umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka barundi aho bakora itunga ryotuma haboneka amafaranga mva makungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha byerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwe mata n'ubuki ivyo navyo n'amahoro atuma umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze Ikindi kimenyetso nukungena Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze
mu matora naho arabanka ivyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro vy'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo mu bijanye n'udandaza ndengambibe Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuri yari di urenga w'amadolari ya Amerika ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 vyerekana ko harabinjiza amafaranga mva makungu mu kinyegero haraguzwe imiduga irenga 33,000 ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza isimera hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu nabifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe babaje gushinga amashira hamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ngende isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu urongoye ishiramwe Parsem Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagira igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi
nukuvuga rero yuko mukuru y'igihugu ari hejuru y'inzego n'imeze gutyo niyo leta irashaka gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi kandi n'umukuru y'uwakayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta ikacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo
umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije kubijanye no kutibagira iyi Imana yakuye Burundi kuko abarundi boca bahona kuri wewe ibibazo abarundi barimwo nivyo kubigisha no guca bugufi bityo bo kwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi
ishami rya Runu ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko mu ntara Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habarizwamo impunzi 168 zikeneye inkunga zitandukanye Goma Jimi Shukrani bakomera
Iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi ya HCR ryakoreye umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru. Muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo ko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye bya Kongo. Bwana Lorenzo Laspada, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Kivu ya Ruguru yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwamo impunzi 300 ziganje mu izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania.
Muri Kongo muri rusange harabarizwamo impunzi zirenga miliyoni ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanye na Kongo zirenga zigera ku 50,000. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru habarizwamo intambara harimo 168. Mu mujyi wa Goma ho hakabaho 300. Abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi. Icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Impunzi z'Abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR. Zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa Goma kuva mu mwaka w'1990 ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro. Uyu ni Madamu Pascazia Nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri Congo.
Ariko imbere y'uko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu nshuti abantu b'abacuruzi bacururiza kera mu Burundi bo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri Kongo. Kuva twiyandikishije muri CNR no muri HCR barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twishyura inzu.
Abandi ijwi rya Amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi. Muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi. Uyu ni Michel Ngirimana, umurundi wahungiye muri Congo kuva mu mwaka w'1993.
Kuva iyi ntambara ya M23 itangiye hari confusion kubatazi impunzi z'Abarundi ubutyo zibayeho. Gateka kazi na muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe nibazi impapuro impunzi za seri zifise niyo ziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi aho niho hatangiye kubonera imbogamizi.
Izi mpunzi zivuga ko zikigera muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo zabona ubufasha buturutse cyane kuri HCR na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri Kongo CNR, kandi kwiyo mfashanyo yaziraga igihe ariko ubu siko bimeze. Madamu Aline Ikimana Impaye n'umwe muri bo.
HCR na CNR byaratwakiriye kirabishira muri base de données yayo. Ariyo n'ubuzi twagiye twiga nko gucuruza atavyo twari tuzi.
Kubera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya Kongo na HCR ni ukubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage.
Icyo twosa ubuyobozi uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo, nimba bikwene ubwene gihugu bakaba ubwene gihugu bw'abakongomani. Ivyo mbese vyose nk'uko bidufashije ubu usanga nta karata y'abakongomani dufite, tukaba turi mu muze mu gihugu c'abakongomani.
Icyo twosaba leta ya Kongo canke abantu bahasere abashinzwe impunzi nuko bo dufasha twese cyane cyane bari abatazi akazi k'amaboko, twebwe tuza akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo CNR iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri Kongo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose. Tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi, Bwana Reginald Mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa CNR muri ibyo birori yagize ati:
La carte est un document qui est délivré.
Ikarita y'impunzi itangwa na leta ya Kongo, kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu. Impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Kongo, ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Kongo. Impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta, ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani. Turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Kongo.
CNR yemeza ko kuva mu myaka ya za 90 uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na Kongo, cyane zo mu Rwanda no mu Burundi. Izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo. Izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni 5 zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwari irwanya leta ya Kongo. Izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ikiganiro cy'abakenyezi,
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori nababwiraga mu ngingo nkuru, turi mu Burundi aho abagore n'abakobwa bagendana ubumuga bw'umubiri bavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwa buri munsi zibabuza kugira uruhare rukwiye mu iterambere ry'igihugu. Inkuru yateguwe na Thierry Vendayishimiye.
Mu gutegura iyi nkuru, abakunzi b'Ijwi rya Amerika ntibashoboye kugera mu ntara zitandukanye z'igihugu ngo babone ishusho y'uko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bw'umubiri babayeho. Uyu munsi turaraba uko byifashe mu ntara ya Kayanza, aho abakenyezi bavuga ko bagikumirwa mu iterambere ry'igihugu. Ndayikunda Violette arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri iyo ntara, aratubwira ubuzima babayemwo.
Sinovuga yuko bashikikiwe cyane kuko tanga no kumenyekana batamenyekana. Abagendana ubumuga aho bari benshi cyasanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano honyene. Iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo bafite. Mu kibano honyene no mu bajeje ntwaro naho nyene birashikayo, kuko hari byinshi usanga n'abagendana ubumuga bakeneye intwaro yo bafasha ariko ugasanga ntibabashikako.
Uwo mukenyezi aserukira abandi avuga ko bagerageje gushinga ishyirahamwe bahuriramwo ndetse baranaryandikisha bafise umugambi wo kurondera ico bokora kibateza imbere, ariko ntibigeze baronka ababafata mu mugongo. Uyu mukenyezi asigura ko hari n'abigeme baheze amashure hageze gusaba akazi bagakumirwa kandi batamugaye mu mutwe.
twarondiye akantu gatoyi twohurira ko koduhuza kugira ngo hamwe byoshoboka tukaronka n'udufata mu mugongo aronke adutora bitagoranye ariko aho hose ntituraronka umuntu ashobora kudushigikira ngo adufate mu mugongo kandi iryo shira hamwe twaragyandikishije no muri komine ririyo riranze nk'ubu hariho umukobwa umwe yarangije amashuri kandi yenda n'ubumuga jewe naratangaye cyane kuko nari nzi yuko umengo abantu bagendana ubumuga kandi bakagirirwa amahirwe bakaniga kwiyo ibaye intambwe ndende ubwo urumva yuko acabona yuko ari uko bacababona yuko umengo ntashobora ubwo ari ngaho nyene ubu
abajejwe intwaro ngaho mu ntara ya Kayanza nabo baremeza ko hari abantu benshi bataratahura kugendana ubumuga ashoboye kugira ico yimarira n'igihugu muri rusangi bakanibona Silveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe imibano inkino n'imico kama avuga ko babandanya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bumve kimwe ko abagendana ubumuga nabo ari abantu nk'abandi
numva yuko twebwe turacabandanya duhimiriza dufatikanije mbere twese turacabana duhimiriza kugira bamwe bose babyumve tubyumve kumwe kugira tudashyikirane kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuko mico n'imigenzo y'abarundi turamaze kubona yuko hariho abantu mu gifaso bataba sensible ku bantu bagendana ubumuga batabibona bace bagira impuhwe twashaka nadimiza rero cyane gikuba cyatwese
naho kubijanye nuko abagendana ubumuga batakigwa neza mu kibano abandi bagatabwa nabo bubakanye bakanibona Silveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza arabahanura
icyo ndabona ko nuko umuntu agendana ubumuga muri we nyine arumva yuko umenga arafise akantu muri we nyine yo kumenga mbega ko abandi n'abakomeye jewe Imana yampoye iki cyo itumara tuguma turemeshanya kugira nawe nyine yumve kugira tuzobandanye tushyikirana yumve mu kibano yakigwe kugira twese tumutahure nawe nyine yumve
abahinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano haba ku bagendana ubumuga n'abandi bavuga ko muri iki gihe abagendana ubumuga habashiriweho amategeko abagenga yubahiriza agateka kabo Ndabarushimana Andre Floria umuhinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano avuga ko ikibazo gihari ari uko abajeje intwaro guhera hasi bataze ayo mategeko akingira abagendana ubumuga yashizweho n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'Uburundi bukaba bwaraye yemeje avuga ko hakenewe inyigisho zimbitse kugira ngo abajeje intwaro no mu kibano bigishwe neza
harakenewe rero ibintu nka bibiri nuko bari abo hasi abatware bagushika kuri nyumba 10 bari bakuye nabo nyine kwigishwa kwa mateko mwe naye hari kugira ngo bashobore gukingira abantu ngabo n'ikindi nabo nyine ubwabo abagendana ubumuga barakwiye kwigishanya bakamenya yuko ubutegetsi budaherera mu gacimbire gusa ko bashobora igihe badatunganirijwe kwitura izindi nzego zikurira abo leta
afatiye ku buryo ibintu byifashe mu yandi makungu uwo muhinga avuga ko Burundi bukiri inyuma mu kumva ko umuntu afise ubumuga ari umuntu nk'abandi kuko bigoye kubona uwubakanye n'ugendana ubumuga akenshi n'ababikora mu nyuma usanga babataye uwo muhinga asanga ikibazo nyamukuru kiri mu bajeje intwaro kandi ko bakwiye kwigishwa kugira ngo abagendana ubumuga bahabwe ciro mu kuronka iby'umunyagihugu agenegwa abajeje intwaro bashishikariza abo bakenyezi n'abigembe bagendana ubumuga kudacika intege mu kwishyira hamwe kugira ngo ejo ryabo rishike kure amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho neza akidegembya mu gihugu ciwe muri aya mategeko hari ahavuga ko mu gihe umuntu yahohotewe ari umukenyezi cyangwa umukobwa agendana ubumuga ibihano bigwizwa kabiri mu ntumbero yo guha agaciro abagendana ubumuga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Radio ya Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Naho kuri internet ni www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Njye mwari kumwe kuri mikoro muri uyu mwanya Eugenia Mukankusi murakaramata.